kenshi si muzi tena tuzirindura tushimira no mwese dose radio mu gatemisha FM ni mwenye tugiye gukurikira amakuru dushikirizwa na Felicien Bigirimana ndakurambije Felicien ndagoye ikaze dushikirize ano makuru
ndakurambije Richard ndayizigiye ndabambije namwe bakunzi ba radio mu gatemisha FM no ngenda muri kazi muri ano makuru yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2019 mu kakaro umwaka wa 2022 reka ano makuru yacu tutahire mu ngingo nkuru nkuru ziyagize igikorwa cyo gupima ikiza COVID-19 kirabandanya aho basanze baranduye bagakurikiranwa ndetse n'abo bana bagapimwa kuri uyu wa kabiri ikigera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yarishikiye mu buserukizi bw'igihugu cya Tanzania aho mu Burundi ngo murace bugacana yandi hari haheze igihe atanga umuti aboneka hano ku mihamagara bigatuma n'ibipe byinshi bihama bikanyukira mu yindi myeha aya n'ayandi ni mu kanya
ngwino muri sanze muri radiyo magara tanze fe
ndasubiye kubaramutsa n'ingenda baha ikaze muri ano makuru aramvuruye mu buhinga bw'ibyuma hani Bigirimana Armel inkuru imwe ukwayo reka n'amakuru yacu tuhere mu gisata cy'amagara y'abantu igikorwa cyo gupima ikiza COVID-19 kirabandanya aho basanze baranduye bagaheza bagakurikiranwa ndetse anabo babana bagapimwa umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana agahamagari agashima cyane yuko abenegihugu babyitabira akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Kiza Jean reka tumutege yombi
batanzeho abarwayi 5 kuvuga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ariko kandi tuhamenyesha yuko tugera dukurikirana uko abari ku miti uko bagenda bakira niyo ngiyo twashoboye kubonamo abashyika 35 bashoboye gukira aba rero ni ukuvuga yuko abari baba batanga imiti mu gihe vuba tugenda dukurikirana kandi ikindi nacyo twashyikiza ni uko muri aba 5 tuba twatoye ukuvuga ko bakomeza kuba bagiye kurya amafunguro hari ikindi gikorwa dukora kurondera abo babana no mu makaritsiye kugira ngo iyo tubone yaranduye tuba tugomba ahaba hari abo babana bo tukabapima n'abo begeranye nabo atubwira yuko baba baragiye hamwe kugira ngo babe yuko cy'ukuri akaba dusige inyuma kuko hari igihe abo bantu bakoza kuri hajya twatubwiye ariko icyo dushima ni uko kimwe n'igihugu kwitaba ubuye ubu wese yibonye ko ikimenyetso ari imfana kandi imfana asezera yuko umuntu ajya amatanda ajya ari izi cyangwa ijya mu yindi ashyikira yuko kiba twatanguje kiriko kiragenda neza kandi ko twifuza ho n'igihugu yuko bashyize imbere twakwikingira na cyane cyane gukaraba n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka izofasha kugira ngo kiza tugikize
tukiri muri kino gisata nyine nk'uko leta y'u Burundi itegekanya gushyiraho ibitaro mu makomini 116 agize u Burundi abakozi barongoye abandi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bakibakibuwe gushyiraho imigambi bikazotuma abenegihugu baroborohegwa mu kuvurwa mu mavuriro biyubakiye
twadusanze twaragize imigambi y'uno mwaka mugabo twongeye ko yuko barongera muri iyo migambi bagatoramo imigambi mikuru mikuru umwe wese aherereye ashobora kuzoba yashyitse ko muri amezi atatu kugira ngo abenegihugu bazovuge bati ubushikiranganji bw'amagara y'abantu by'ukuri tubonamo ubyeyi kandi bugizwe n'abakozi ibyo rero kugira bushike ko ari bisabwa ni uko icya mbere nk'uko leta yabisabye basubira kwitunganya neza mu buzi bakaraba yuko ata mukozi n'umwe kuva hasi kujya hejuru adafite icyo akora ikindi nacyo ni uko bategereza gushyira imbere gutunganya neza iby'igihugu kandi avuga na cyane cyane mu mavuriro aho ibintu by'akaboko biteza gutuza igiturire icyo ni ikintu cya kabiri bamaze gutunganya neza abakozi umwe wese bakamugenera ibyo yagejejwe gukora niba kumukurikirana ingene ashyira ibikorwa mu ngiro byoroha ikindi ni uko abatunganya ubutunzi ba leta mu mavuriro bategerezwa kumenya yuko amafaranga y'amavuriro ayarabeye mu gihugu atari ay'abaganga cyangwa bafashanya gutunganya ivuriro cyangwa ibitaro.
Amakuru yacu tubandanyije umuvugo wa perezida wo muri Tanzania rwahewaye ngo kuri uyu wa kabiri icyegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yarishikiye ku buserukizi bw'igihugu cya Tanzania aho mu Burundi niho yashyize umukono mu gitabo cyo guhoza abatanzania baherutse kubura uwahora arongoye icyo gihugu Benjamin William Mkapa. Icyegera cy'umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko umuhisi Benjamin William Mkapa yafashije cyane mu biganiro byahuje abahungi kandi ko imigenderanire iri hagati y'u Burundi na Tanzania yifashe neza. Akabavuye kuri mikoro mugenzi wacu Richard Ndayizigiye, reka tumutege yombi.
Tukajeho kwifatikanya n'icyo gihugu kubera kuko Moscow yose kubura uwahoze umukuru w'igihugu n'icyo gihugu nyakwigendera William Benjamin Mkapa. Leta y'u Burundi yashoboye kurungika nyiricubahiro arongoye leta y'u Burundi Jenerali Bunyoni kugira ngo ashobore kujya kuduserukira mu kujya gufuwa umuhisi kandi twabuze tutazi. Twebwe twe tuje ngandatwe kugira ngo ku izina rya nyiricubahiro uyu mukuru w'igihugu cyacu u Burundi dushobore gusinya muri iki gitabo tuvuga tuti turabajwe mu rupfu rwa nyakwigendera cyane cyane turabye ingene yafashije u Burundi mu bihe byinshi igihe twakoraho tugira ibiganiro bijyanye no kongera amahoro yamyari afashe u Burundi neza yamyari ku gihugu cyacu ushobora kivugira neza noneho tuze umukuru w'igihugu twakunda tucurisha akunda noneho twabanje kwifatika n'abatanzania kugira ngo babone ko twaba tuyibuka ngako kandi ndabo nyine murazi yuko igihe duheruka kubura imboneza yacu u Burundi nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza nabo nyine bari bashoboye kuturumbikira mushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Tanzania aherekeje mbere n'uwahoze arongoye icyo gihugu cya Tanzania nyakubahwa Kikwete nabo nyine bari baje kugira ngo badufashe igihe twebwe turaherekeza dufuba n'iteka nyiricubahiro yasombeye igihugu cyacu cy'u Burundi.
Reka n'amakuru yacu tubandanyirize mu gisata cy'uburovyi ngo buraca bugacana ayandi mu gihe hari haheze iminsi ata mwimbu uboneka neza w'amafi hano iwacu muri komine Bugarama muri bigatuma aba ibirobyo byinshi byimukira mu yindi myeha. Mvuye kure Emmanuel asanzwe arongoye umwiha w'amagara arashima cyane yuko umwimbu uri kuraboneka muri komine Bugarama nyarya haheze igihe umwimbu w'amafi utaboneka akagira ko anahamagarira abarovyi kuriha amafaranga ya asiransi kuko ari ku meza yabo. Akabavuye kuri mikoro ya mugenzi wacu Diane, reka tumukurikirane.
Abarobyi bari bapfuye hano ku magara baragenda gukorera ahandi nko mu Gitaza, Nyamugari, Kagongo n'ahandi kuko aho niho hantu ariko haraboneka utudagara duke duke hano hari imvura idasanzwe ntabwo byari byasigaye ariko muri ino minsi ishika itanu ibintu byasubiye kugwira hano kuko naho Imana yatwibutse umwimbu usa n'uri kuraboneka buke buke aho bagenda mu mazi bagatorora kanusu ikibubu ca bituma ibiti biri hirya no hino bityo ahantu ziriko ziraboneka. Ubu turashimira Imana raporo y'uko twatanguye ubuye bimeze neza buke buke. Ego uyu munsi ku munsi wa gatatu twaratumye ku inama y'abarovyi bijanye n'uko byagarutse canke ari bashasha bo baje hano n'abarovyi bose bakorera ku kiyaga Tanganyika kuko hariho urukurikirane bw'amanama tubama dukora buri kwezi tukavugana ibyagenze neza n'ibyagenze nabi. Uno munsi rero harimo n'akaburya kuko ishyirahamwe rigomba kurihisha amasiranse mu kiyaga Tanganyika ku barovyi naryo twarabibasiguriye tubabwira ko boriha tubagomba twongere twibukanye tunavugane twongere tutorokanye n'ibyiyumviro vyabo co babivuga ko kuko ni bishasha mu kiyovyi bije umva rero tuzaza gukorera no kuvyiyumviro vyabo twongere tubabakaburire kujya kuriha kugira ngo bikunde bigende neza akazi kabandanye neza.
akabari nk'ahantu amakuru yacu arangiriye reka dushimire mugenzi wacu watumye amajwi abashikira neza kandi kongera dushimire n'abadufashije gutorokana amakuru reka dushimire na mwese mwaduteze yombi naje nabashikirije ni Felicien Bigirimana mugire ahumba mwubahwe
Muri radio magara tanze fe